magara yawe. Ku magara yawe. Ku magara yawe. Kaze mu gikino ku magara yawe mutegurirwa mugashikirizwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho ineza y'ibondo mu Burundi Unicef.
Sha Joyce, nuko yinda kubwiza ukuri. Wakoze kunzana muri restaurant. Nari maze iminsi ntafungura, inzara yari mu kunyica. Mfite muhira baguma bateka ibintu ntashobora.
Mana yanje. Claudine. Ubu nurababwira muhira ko wibungenze.
Reka sha Joyce, nukuri ntivyoroshe.
Mana we.
Aha, maze iminsi ndabirondera nkaburaho ndabihera ngo ndabivuge.
None gasha, uzubihora gushika ryari?
Joyce, uhora muzi papa wanje we. Yo mamba, nkanura mpagazuka.
Oya, hari kiye bo gutahura bakakugirira ikigongo.
Reka ahubwo nukurinda gusaba ikintu umugenze. Umbikira ibanga, mukurindira ko menye uko nzobigenza.
None basi ndakubaze kuzi. Mbega hoduje kwa muganga ryari? Ko wavuze ngo ameza ariko arakwira atatu.
Kasha, kwa muganga hajya abafise imbanyi zifise banyenezu. Pana jewe.
Oya, ye Claudine.
Oya reka.
Wibungenze, utegerezwa kuja kwa muganga. Kugira barabe ko amagara yawe nayo ikibondo yifashe neza. Ndasho nubitsi kuri.
Oya, ko muri uyu mwanya wowe nkomeye. Oya, ibi biramaze ntangora.
Oya, uzibuke ko atangwara zandukira. Biciye mu bihimba vyirondoka bo waranduye. Nka za sida, igitigu n'izindi.
Igitigu?
Eh.
None nacu kirandukira muri ubwo buryo.
Hari ubwoko bw'ingwara y'igitigu. Yandukira biciye mu guhuza ibitsina n'ukigwaye. Ijya bitango hepatitis B.
Ndahumiwe mana ya.
Oya nuhumiwe.
Kino hura mvise ubwoba bw'ubwira wasi. Uno ngimi kitigu. Uravuga ngo nikaze.
Humura, humura. Nico gituma uje kwa muganga. Bakakubwira ibipimo byose bikoregwa bibungenze. Bongere bagucandaje.
Ariko gasha Joyce. Ahura bona. No genda nkishora nkaja kwihamenyo y'abatwenzi uba ukankaja nkatunda kwa muganga mu bandi ba mama bibungenze ngiye kwicandagisha
umvirize ndakubwira
oya byeka
gufina namagara yawe Claudine be waruzi ko Lydia wa mugenzi wacu yavyaye akana kagaca gafa byatewe nuko yatwaye inda hanyuma aratinya kuja kwicandagisha
numbyire
na uje ngaho ufine
ndikunda shamu ndakubera uko
iminsi rikira kujana kubisanzwe ubwo rucanco rwa tetanos kwese twotegereje kugwiteza tukira abakobwa tutaragira mariage umaze gusama inda hoho nitegeye kutegereza kwicandagisha
ndeka mananje n'iji w'inzuba ukanzohera
umvirize renda kubwire Claudine umvirize ndakubwire byashitse byarashitse emangiro mbanye uheze witura abaganga bayikurikirane kuneza yawe n'ikibondo cawe ureke kubifinisha Waruka, bishitse ugatwara imbanyo utifuje, ntugire ngo byose biraheze. Menya ko wibungenze ubuzima, wegera abaganga bakurikirana imbanyi yawe hakiri kare, baguhe n'inshancho zo gukingira n'umwana wibungenze.
Cari igikino ku magara yawe. Mukazohora mugikurikirana iminsi yose ya gatanu, kuva igihe cy'isaha 5 z'umurango, ku rubuga rwa Facebook rwa Akeza Net.